Abusua ɛyɛ ababaawa bi a adeɛ bɛkye ama na ɛyɛ ayeforɔ na wakɔda ne ex boyfriend hɔ na adeɛ kye wasɔ invite ne ex boyfriend no ɛwɔ ayeforɔ n'ase asɛm no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa aha ɛyɛ the new force tv mɛsrɛ wo sɛ wobɛ like na wamia subscribe button no na wamia bell notification bell no sɛ ɛbɛyɛ a anytime bia mɛyɛ upload video bia no onsa ebeka bi na wanya bi nso ahwe ye toaso e wonsem ni mu dia sei ene ensem na esitie abaye bi a obeye ayefro ade ebe chiama na koye ayefro ana se wedding ade ebe chiama na koye ne wedding day ata se ena wakoda ne ex boyfriend ho owie anso wa wasa invite ex boyfriend no e won ayefro na se what kind of wicked is this. Yeah, I was a wicked thing again, eh? And the Edrus answered, being so ashamed, what's ya? Beman over again, and also say, say, and again, eh, ye, eh, wonachi. Beman also went to me and stand, went to me and yan, while call it off, ama, I frono, ego. And the Abusia had a video in which you move about. Young Connie and Queer video, no, they also thinking, no, drop your comment or comment section, or Nasia by young so ever kind. Yeah, any of this have video we ever out first. Na kwam fa so nya video ne de enye easy. Yenko. Enti abusua video no ena yeko heba ye no ene ema na ebi aba no he ebi e wicked ankasa se anigwase ena atu ababa awai awo ti ni suo bram 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 enti abusua sene ne de dikan ya subscribe for more update any more videos. Medawasi, makrao, bye bye.